Simple guy. I'm a simple guy. Sihlale South Africa, emsawawo. So, imoto ohamba ngayo ngenze ubo awukho safe. Ikiyari safe.
Sanibonani, igama lami nguThembu uBrian wakwaMthembu. Abaningi abaseThekwini bangibiza ngoZidane. Ngikhulele eKZN eDurban elokishini ekuthiwa iKwandengezi 704. And then I studied drama at UT for 4 years. Ngasengeza eJoburg to pursue my dream of being an actor. And now I'm an actor on The River, ngidlala i-character kaMabutho, ngidlala on One Magic, Monday to Friday, ngo 8 p.m.
Mina ngihamba nge-gear yiyo le, 2019, Silver Grey. The reason why ngithengele imoto le, useGoli, eGoli udinga imoto. Umsebenzi engiwenzayo ngithanda i-stress sami sethi umsebenzi obhedansi futhi umsebenzi wokuthi wazi wabantu uthanda abantu khona bakuthanda ngale ndlela le buyigxake. So besides lokho, imoto ayidinga like ngidriba 25 minutes away from la ngihlala khona. Uma ngingasebenzi nge-weekend, I'd rather spend imali ngithenge ipetroli kunokuthi ngihlaze ngikhokhele ama-Uber because I travel. Ngiyahosta kwezinye iy'ndawo, ngihamba ama-event. Angithandi ukuflya, so uma ngedebeni isikhathi esiningi ngithanda isindrive ukuze ngiyathanda travel distance. Ibiza ubani? Simple guy. Hayi, kodwa simple kakhulu. Ngithengisa ukuthi lelo khuzani carry petrol, yasave petrol, ne? And uyazi sihlale South Africa emsawawo. So imoto ohamba ngayo ngenze ubo awukho safe. Ikiyari safe. Yabo angiboni isikhomuntu angibamba nje le robot kusakhona lezi ezinye ithandwa kwafethu. And then nokuvakashelwa ingane. So ingane mayelana angithandi ukuhamba nami Uber because nama Uber awekho safe kulezi insuku. Le moto, yeah, do I think isibusiso. Isibusiso ngenzela izinto zibe lula kakhulu. Yabo nami futhi angiplan ukuthi ngichithe, angiboni ukuthi ngizoyichitha, angiboni ukuthi ngizoyitrade-ina. Because okwamanje I can afford it. Ngiyakwazi ukusave, so ngiyakwazi ukuyikhokhela ne-prioritizer because ngifuna ukugcina. Mhlampe because ingane yami nayo iyakhula. Mhlampe at the age of 14 manje ukuthi izobe isagona insimbi. Ngiyafisa nomina ney'ngane zasekhaya eThekwini ukuthi mhlawumbe ifunde ukudrayiva ngayo o njengasekhaya nje kohlaze kwenziwa ifunde ngemoto endala. Kodwa ekugcineni le moto le Kia Rio 2019 Silver Grey ngiyayithanda futhi I love my ride.